kwaibo nitaimba imba 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 nitamwimbia Bwana siku zote za maisha yangu kwaibo nitaimba imba 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 nitamwimbia Bwana siku zote za maisha yangu Kibali, te wataka ukituwente Kibali tangu, nitakuigiza Nilipewa nae Mungu Kibali hiki, nitakitumia kumtukuza Mungu Inacho kibali
Siku zote za maisha yangu.